vipi vimechangamka kuliko hizo ng'ombe.
Zupatikana country zingine isipokuwa Kenya na Tanzania. Najua pia kuna dem kwa hii gari na ule mfisi. Kuna BH kwani?
Sandy, I'm a lala to the south, you are right. Still.